Spenne.
Ubhuti ahlale phansi angaloku edlula manjena, hayi.
Thank you.